Mucho matindo timur dwa chuka kindeni tiere Bura tobiro ka yesu duogo martero jidala Nonga nubula adier kaluore gitimni Timni makare ne mihi donje dala Mucho matindo timur dwa chuka kindeni tiere Bura tobiro ka yesu duogo martero jidala Nonga nubula adier kaluore gitimni Timni makare ne mihi donje dala Manyuroki Yesu, manyuroki Yesu baba Kakine nitiere, biluongo ni kauono pareja chuechni mama Kikichengi wagi, kangima ni kolalni manyuroki Yesu baba Kakine nitiere, biluongo ni kauono pareja chuechni mama Kikichengi wagi, kangima ni kolalni Moche mapini adier tokalo kendo rumo Sunga misungo ya mama nemoni neno dala Sungirigi yesu dawar osiep maok newewa Uwamanyi polo mabeyo biro bange Moche mapini adier tokalo kendo rumo Sunga misungo ya mama nemoni neno dala Sungirigi yesu, dawar, osiep maok newewa Uwamanyi polo, mabeyo biro bange manyuroki yesu baba Kakine nitiere, niluongo ni kauono pareja chuechni mama Kikichengi wagi Kangima ni olalni manyuroki yesu baba Kakine nitiere, niluongo ni kauono pareja chuechni mama Kikichengi wagi, kangima ni olalni Torumo rwak ruoth yesu dhod ng'uono ni thuolo Ne rombe duto molal e richo jawar wadonge sayo Omi uyweyo adier ma piny ni tok di miu Ng'adi wuodhi sani jahera in gi nengo Kinde torumo rwak ruoth yesu dhod ng'uono ni thuolo Ne rombe duto molal e richo jawar wadonge sayo Nomi uyweyo adier ma piny ni tok di miu Ng'adi wuodhi sani jahera in gi nengo manyuroki yesu baba Kakine nitiere, niluongo ni kauono pareja chuechni mama Kikichengi wagi Kangima ni olalni manyuroki yesu baba Kakine nitiere, niluongo ni kauono pareja chuechni mama Kikichengi wagi Kangima ni olalni manyuroki yesu ora Kakine nitiere, niluongo ni kauono pareja chuechni pare de chuechni mama kikchengi wagi kangimani olalni